abantu bakho ukuthula emhlabeni wakho wakho amanxeba acwele umzimba wonke kumnyama babakhanyisa bacela ukuthula empilweni zabo.
Bayethe,